I manyana una ebiwe leyi endlaka swilo soso hinkwaso
ina naswona swi bohe leswaku vaka Vodacom ku yi tirhisa yi nga tirhisiwa hi mani na mani eka vukorhokeri byihi na byihi
himpela
yebo
hi mi tivisa hi VodaPay app yin'we ya swilo hinkwaswo yi download-e sweswi leswaku u ta kota ku kuma mintshovo leyi sukelaka eka 1 rand like it VodaPay
hlanganiso wa matimba lamakulu swinene
Hlanganiso wa matimba lamakulu swinene na DJ Prime na DJ Prime
We'll be right back. tatani.
Aphi
Asinabuchu Abayilu That is what I'm telling you Masfiga Sakanisa Asinabuchu Abayilu
Heaven.
Naughty boy, my name's Ganjalo. I woke up pooping and come. Yeah, no.
Heaven.
Naughty boy, don't take it too far, though. I woke up pooping and come. Hey, bo.
My way.
Shit, what's your problem?
My way. My way.
You didn't even put a ring on it.
My way. No.
My way. But you finna go extra.
My way.
Trust nigga.
My way.
Check.
This
is a good business, Lee Kid.
Heaven.
Naughty boy. Na. Señor. Get away.
Heaven.
Naughty boy. Na. Señor.
My way. Touch my lada.
My way.
Touching her bum bum.
My way.
Knock me now.
My way.
This is my love for you.
My way.
You touch my lada.
My way.
You touching her bum bum.
I'm going to be for you.
Mpfanganiso wa matimba lamakulu swinene.
Mpfanganiso wa matimba lamakulu swinene na DJ Prime. Na DJ Prime.
Runa, bantu ba Afrika vurwa.
Tsina, bantu ba seningizimu Afrika.
Ons, die mense van Suid-Afrika.
We, the people of South Africa, declare that South Africa belongs to all who live in it.
Nasona eka ba manana ba tiko reru imbokodo bona labanga dzudza ritshure eka swibelana swa bona kutani ba lwela ku ringaringana vutho leri tiyeke ra swirho swo tlula 20,000 leswi nga bebula vana enhlanini hi na vutihlamuleri eka vona na le ka hina leswaku hi hetisisa timfanelo ta hina ta ku nghenelela kumbe ku vota Tiyisisa leswaku u katsa rito ra wena eka nhlawulo wa vamasipala wa 2021 lowu taka.
Every voice together.
Hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi va IEC na SABC Education.
Sisimuka u vangama. Vuka u amukela mikateko ya siku ra sonto. Na maningi.